Bobby, brush your teeth twice a day. Try see your dentist at least twice a year. Floss like a boss before you hunt like a cross. Make sure your breath doesn't take your life away. Turn up the volume, let's make it louder. Is that right? Eat your teeth with haba, tooth powder. Toothpaste, fluoride, cheap smile, so why? Hey, is it connect with babes like a router? Teeth set, no be Photoshop, no be film trick. That's how you chop, now to floss my guy, no be toothpick. 10 o'clock, never knock, now 7 sweets, don't leak. Before 7 days go reach, all your teeth go 1 week. Tony, listen up, make I and you the cocoa. We say it every day, you still act like you don't know that, yeah. But they no one kiss you, for your front they miss you, but for your back they diss you, you get why?
That's up.
You get why, my guy? Because it's just they blow their mind, blow their mind, blow their mind. You they blow their mind, blow their mind, blow their mind.
Ha 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 ha